nka bontsha hore ntwana ya temo e sale ntse le toro ya ka fela e be ka mphidisa.
In the remote northern areas of Lesotho, most communities face numerous challenges in accessing fresh vegetables. The demand was there for fresh vegetables in his community.
Hanze ke ya ke sheba ke fumana go ke ke ditse tlhagiso ya ka ke tle magolo a itiketse skete mpa ka nqena ke hlolo ya ho nwisetsa thepa ena ka ebentle.
Ba ne